Made beats on the beats.
Impano yanjye kugukunda n'umutima wose, amahoro yanjye kukuwawe n'ibyanjye byose.
Sinzi cyo mbona guhaha.